Ya molweni molweni. Umkhulu Mahlebu ukhona ubuyile mabethunana. Ubuyile ezindaweni, ubuyile emazweni umkhulu. Ya, kodwa ke ndiyaxolisa mabethunana. Yeyi, inethiwekhi iyasokolisa apha ekhaya kakhulu. Iyasokolisa inethiwekhi kakhulu. Banintsi abantu bezama bathi sebefikile banganifumani efowunini kodwa ke baphela befikile ekhaya. Xa uza kumkhulu Mahlebo ngena kuGoogle uthi mkhulu Mahlebo igqirha lomhlaba. Ya, iza kunikeza i-directions. Okanye xa ufika emaclear ufike uye ekaltex ufike ubuzise kwamkhulu tshawe. Xa ufika ekaltex ucele uba bakuxelele ukuthi imaclear hospital ikweliphi icala. Xa ufika phaa emaclear hospital uthi ucela ubuzise phaa kwizetyhurithi ezikhona phaya uba kwamkhulu tshawe kundawoni, kwamkhulu tshawe kuphi. Baza kukhombisa ke abantu uba kwamkhulu tshawe kuphi. Xa ufike singena nethiwekhi sihlutshwa yinethiwekhi, iyemka inethiwekhi. Ndiphinde ke kunabantu endingekabaphenduli ababendisendele ooWhatsApp. Ndonakalelwe yifowuni mabethunana, laa fowuni lenibhale kuyo nashiya kuni amaphupha enu, nashiya kuni imibuzo yenu, nashiya kuyo whatever niyishiyileyo ngoWhatsApp. Isonakele, isekwavarigom, isayolungiswa mabethunana, iye yawa yophuka iscreen. So ningathi umkhulu akaniphenduli, andiniphenduli ngoba ayikho laa fowuni benikade niwhatsappa kuyo. Kodwa ke uWhatsApp ndimane ndimtshintsha, ndifaka laa namba phinde ndimtshintshe ndifake u-073 yabona. Injalo ke ndenzela uba nibe accommodated nonke, ndiniaccommodate nonke. Injalo. Uyabulela kumkhulu tshawe kakhulu kakhulu. Uhambo lwakhe libe luhle emazweni. Wabuya ephilile, wabuya namanqatha teketeke ukuphakamisa abantu, wabuya nolwazi oluninzi ngaphezu koba ehlele nolwazi lokuvula amehlo kuni nina bafuna ukuvuleka. Ze nina ke bafuna ukuhlala ebugqwebeni bedaka likayesu, nihlike ninjalo nihlale. Ya, seza nenzela kumkhulu Mahlebo ividiyo yohambo lwakhe. Ubuya kwakhe ubuye kanjani, uhambe kanjani, wabuya kanjani, ebuya nantoni. Uyabulela ke umkhulu Mahlebo, umagqirha ahlangene ngaye kanti naye uphakathi kwawo. Unduguzi yamshaya kanti useshaya iqala, untombi yayibulisa yamqoma ikhuza athi, no ntombi, andikho kulo manyala mna, ndiyabulisa. Ya, sespecialist kesi. Sithi kuni molweni molweni kuzo zonke indaweni kuzo. Masizinakeleni mabethunana, uDisemba ngoku izinto zininzi ziyenzeka. Kwenziwa i-sacrifice ezinzima ezindleleni. So drivani ngononophelo, nidrive niqaphela, ningazuthi izinto zikaDisemba zii-sacrifice vele ezenziwayo edala zenziwa mhlandlolo. UDisemba kanamasho, uDisemba kenzeka nganto.